Weka oda yako mapema na ukhti Riziki, Cute Banati.
Sumbua. sijitie mamluki, shukuru ulichopewa, sijitie mamluki, mpewa hapa.